E tāngata kore ana te hapori o patu tātahi I tēnei wā, kua huarangatia te katoa o ngā tāngata o taua hapori nā te kino o te waipuke I pākireira inanahi. Ko etahi o ngā whare I riro I te ia o te wai a parawhenua mea. I kōrero au ki tō tātou tangata, kua tai atu ki patu tātahi ara, kia ora paira tāwhai I kōtata ake nei.
Kei kone au kei waho tonu o patu tātahi, te wāhi pātatarawa e āhei tiana e te tangata. Te oeno te rangi nei tupera ai te huarahi kia kitea tuatahi ai, te rohe kua waipuke kinotia.
He hapori ki te tangata, I aia nei he taone mō te kēhua.
People are concerned about their properties. If they haven't been able to go home yet, they don't know what they're going to be going home to.
Koe nei te wā tuatahi kua whakaaitia kia kuhu atu te hunga pāpāho ki te rohe opatu tātahi. He mārakerake te kitea e kore anō a muri e hokia.
Just all that sort of went through our heads was get the kids out. Get the kids safe, yeah.
He tata ki te rua mano kainoho I whakawātea I o rātau whare, kāre anō kia mōhio āhea ka hoki. Nō reira kua whai kāinga rua I ngā whare whānau, haumaru anō hoki.
Yeah, it's a good feeling to have all the support that we do have. I can't thank them enough.
He wā tōna I te waipuketanga I ngaro I tēnei pāpā tana tama.
Because I didn't know where they were at the time the water was rushing around. However, him and his brother did come home wet as.
Engari ke I te āwhina I e tahi atu.
Just to make sure if they were safe and helping their niece and daughters and that. And yeah, just to make sure they were safe and yeah.
And what were you saying to them and sort of how were you getting them out of the house?
Calm down and don't cry. Because that's putting more stress on you.
Ki konei te wāhi nahoro ai te puke o te taha o te rangi tāiki, e puta atu ai te awa, waipuke tonu atu te taone.
Red Cross will probably be here for quite a while. So as we move from response to recovery, these teams are response teams. So again, it depends on how long civil defence centres are needed, whether there's other tasks for Red Cross in this community.
E haere ana nā whakatewhatewhanga nā te aha I nahoro ai, ka pēhea e kore ai hei te anamata.
Kei te whakamatāra tonu nā rātonga haumaru I te huna nō patu tātahi, kia kaua e hoki wawe atu ki o rātau kāinga, engari kia taihoa ki te karere e tāia ai te hoki atu, engari skari ko te mate kāre I te mōhio āhea tēnā.
Tēnā koe rapaira I ena whakamārama.